kiti cha mwili, shikilia kiti, shika kiti cha mali, usiogope, shika kiti. Kama kuna mikono yako miwili, shikilia kiti. Haya, inua, 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 inua.